wayebahlale uMT uzibiza ngokuthi yena he's the best songwriter eMzansi. Hawema wayebahlale kusukume kwasani yazokhuluma la iphendula ukuthi kahle kahle wena MT udeserve ukuba ku banknote. I banknote ke yini? Imali. Ukuthi ubuso bakhe kufanele ngabe kulapha ku banknote since yena he's the best songwriter. Bayamfakazela ke ngalokho ukuthi vele he is a best songwriter. Nina nibona kanjani ke lento bahlala? Kuba phela naba bayampraise ukuthi he's the best songwriter ukuthi nje besho emthi best songwriter nabo bangifakazela ngokuthi udeserve ukuba kwi banknote okusho ukuthi vele bangifakazela ukuthi kahle kahle ufanele ubuso bakhe bube lapha ya kwi banknote ngendlela futhi abhala ngakhona umculo wakhe awulalele ngizwe nalendaba. Bahlalike uMT uthe washona kwenkundleni zokuxhumana wayobhala phela ezithandaza ezifila ukuthi yena uyi best songwriter and a rapper eSouth Africa. Hey, ulogeni ke ubhale ku social media wakhe ke ukuthi yena nje he's the best songwriter ngoba efila ukuthi u rapper Ban Fly Me ube nama comments ukuthi yena he is the best. Nabalandeli bakhe ku MT bathe bangapheli imandla bagijimela khona enkundleni zokuxhumana bayofakaza ukuthi vele uMT he's the best songwriter and he's been in the game for a very long time ukuthi bayompraise ku MT ukuthi uyi best songwriter and ubese usegamini for isikhathi eside bembona imisebenzi yakhe abananazi ngaye like bayamfila vele ukuthi usegamini uyayenza lento. Uvele alahlele ibhomu after ibhomu vele uthe mefika yena kwi-industry walahlela ibhomu after ibhomu uyayenza this thing bayamthandaza wabona vele abalandeli bakhe. Nje bade ngisasho ke bahlali lo oyithemba hitmaker uMT bayasho vele ukuthi angafaniswa namuntu eSouth Africa uyi-songwriter a hip hop songwriter ephezulu engayinakulinganiselwa namuntu uyi-king ongangokuba vele angaze mhlambe alinganise nalabo abanye abasavela ke ama hip hop artists asaqhamuka manje la kwi generation entsha keke mhlambe ke sekuyibona bangaze bam overpower kodwa nje okwamanje basambabaza ukuthi nje yena he is the best songwriter uyi hit maker yama ye rapper and ukhipha ama words a right mengabe ebhala iculo lakhe akaleki eshona lena. Ayike bahlali nje banazi ke nanitha kukho langekho khona ama challenges naye ezekhipha lolo gama phela engazuthi vele uFly Me uyena wemchallenger vele esho ukuthi yena he is the best so nayeke waphakama keke washo ke naye ke enkundleni zokhumana ukuthi yena he is the best songwriter ku hip hop akekho omunye ongafike sethi yena ungaphezulu kwakhe and then emva kwaloko basukuma nabanye vele bamfakazela ukuthi vele uMT has been in the industry for isikhathi eside akekho omunye ongaqhamuke sezothi uyena oyi best hip hop rapper or hip hop songwriter ngwaphandle kuka MT ngoba uMT uyayenza into yakhe. Hayi ke kushuthi kuyacaca ke bahlala ukuthi vele uMT he's the best songwriter njengoba ngiyabona kukhona nomunye zewaba wase Nigeria wabhala ukuthi ene naye he's a Nigerian kodwa nje shame big up to Mtee umculo wakhe u right and uya understandeka and u nice so nje u Mtee futhi uyayithatha lendebe and abanye bayakhala ke ngokuthi ukuba ubonakaliswe ubonwe emzansi ngesinye isikhathi kuyaye kube enye into ngoba u Mtee ufanele ngabe naye kade abekwa endaweni ukuthi naye omunye naye ophezulu ekutheni uyakhona ukuthi abhale umculo alright kodwa manje futhi lolo thuba yena akakalitholi kahle kahle yena omunye ofanele naye alithole leli thuba lokuthi naye abekwe endaweni yokuthi ubhala amaculo alright ubhala amaculo alright azakale naye ukuthi naye he's a top rapper and ubhala amaculo alright nje hayi ukuthi kuleke kushona ngapha nangapha ukuthi ezinye izinto phela kuyayikhambe nangephakethe ukuthi umephe phaketheni kodwa ke bayasho ukuthi naye uyayidinga irecognition ukuthi azakale abonakale ukuthi ukhona naye and uyayewenza umsebenzi wakhe ubhala amaculo alright akaloku enza into engabonakali simbongele ku Mtee ke ukuthi naye ukuthe wathola ukufakazela ukuthi vele naye lento ayifilaye ngobuyena ngeopinion yakhe naye phela kwabanye bengaqhamuka nento zabo kodwa kube iqiniso lokuthi Mtee vele uya rocker ubhala izinto eziright simbongele ku Mtee big up ke uqhubekeke ungabeke usuyahlala ke ngoba naku sunconyiwe ke phela ukuthi unja ubhala amaculo alright iqhubekela phambili keke usinike futhi amaculo amahle alright hey bahlale ningixolele nami ngizibanjela umkhuhlane nje kodwa akukho ngizokusho kumele phela ngiyenzile nami ngidrop ama video njengenjwayelo bahlali ningakhohlwa ke nani phela ukusubscribe ni like ni follow wenze konke lokuhle okufanele lapha enza sokufanele likwenzile ngoba nginithanda ule.